He whakanui I ngā taira, ngā takāpui, ngā tāhine, ngā hātū, ngā hātū. E hia mano hoki, ka tūtira mai ngā tahataha o te huarahi o Ponsonby ia tau. Ki te mātakitaki, te whakatūtū takāpui, hei tā ngā kai a whakahaere e whitu te kau ngā pūtere o te whakatūtū I tēnei tau. Me te aha no ngā pakihi me ngā rōpū whānui o te hapori. A nei rā te pūrongo a Irena Smith.
Ko ngā whakarā kei mutunga mo te taiopenga nui, or pride.
What we want to do from this parade and this festival is send a very clear signal to the world that Aotearoa New Zealand is the shining light for rainbow communities' rights.
He kaupapa e kaha nei te whakarite kia eke ki tētahi taumata teitei ake ia tau.
We've got our first same-sex wedding taking place in the parade. That's the first wedding in the parade in the Southern Hemisphere.
Engari, I tuatui ngā mumura ka kōkiritia ki runga I te huarahi matua o Ponsonby. He nui tonu ngā take matua hei whakahau atu.
Ki te moitāne, ki te tāne, me mau pūkoro ure, anō hoki kua kite ake ngā wiki kua tahake, ngā whāmek me te kāwanatanga I whakai kia hokona I te pire PrEP, pre-exposure prophylaxis, he pire kia tāia te tangata ki te tango iara, kia whakawhānui ake I tāratou I roto I te tinana kia kaua e whiwhi I te HIV.
Hei tā whati te wake, ko tētahi atu o ngā kaupapa nui mōna, he tautoko ake I te hunga no ngā whenua o te moana nui ā kiwa, e pēhi tonu nei I te moitahi a te tāne ki te tāne, wahine ki te wahine.
Ki ngā wāhi pērā no ki ngā kuki airani, e noho pēhi tonu ana rātou, kā hore rātou e āhe ana kia noho tahi me tētahi atu tāne ki te tāne, wahine ki te wahine.
Mai I te tari prihimana ki ngā rōpū āwhina a hapori, rōpū tōrangapū anō hoki. Ka mui a te ara nei te hunga tautoko I te tū whakahihi a te whānau a niwaniwa.
E kore tātou e tāia te panoni I a mātou anō, you know, and so ko te mea nui kia whai wahanga mātou ki te hīkoe marunga I tēnei huarahi, me te tū I roto I tā mātou mana motuhake.
Ka tīmata ngā mahi hīkoe I te tiritia te haurua o te whetū karaka. Kei a te reo tātaki ngā whakapāhotanga mā te pai tukutuku. TVNZ, ira kou, ira NZ. Irena Smith, te karere.